Sangena madoda siphakathi ke ezimbabwe manje. Awusengena sidedelane madoda bathi khothe ikhothayo. Bathi khothe ikhothayo ingayikhothe yayikahlela. Sashe mthini omanzi kazi komile kobanjani na. Ikhothe ikhothayo. KwaZulu-Natala ngikhamuka khona sengiphezulu eZimbabwe-ke manje ngihlangene nawe umfoka Kunonga umfoka Kunonga laphana uphethe zakhe naye imvira laphana uyezwa ziyathengana-ke manje phakathi ezimi madoda push.
Chete, kutamira chete, unotenda ye.